gusenga kwanjye kukugereho manura ma oro yanjye ndagukeneye kumanywa na nijoro mubihe byose Senga kwanjye kukugereho manura ma oro yanjye ndagukeneye kumanywa na nijoro mu bihe byose Shawawe kukutanga mubabaro wamo umomere samaoko kuko nchobozwa na umimbara Shagwawe kukutanga na mubabaro wamo umomere samaoko kuko nchobozwa na umimbara